Ajiye digiri babu ɗan sanda kuke jira kuke da bawar koko.